Umbutho ongajonganga nzuzo ye-Astro Kids and Adults Organization wolule isandla sawo kubantwana abangathathi ntweni base-E-Klipspruit eSoweto. Lo mbutho unikezele ngempahla kwaba bantwana ngenjongo yokubuyisela isidima sabo nokubuyisela ithemba ebomini babo.
Inhlangano yomphakathi engenzi inzuzo esiza abantu beswele kwi-Astro Kids and Adults Organization ngempela sonto eziphuma kuyo inikele ngezingubo zokugqoka kwizingane eziphuma emndenini edlimbuya ngo-E-Klipspruit. Le nhlangano ithempelini lona umkhankaso wayo wemihla ngemihla lapho inikela khona ngokudla iphinde inakekele izingane ngokunjalo nabantu abadala abahluphekayo.
Sinikeza abantwana ukudla, but for today size nempahla so that abantwana bazogqoka, because what we have realized ukuthi abantwana abaningi makuama Fridays abanayo impahla, makuyi weekend abanayo impahla. Into esitholayo njengoba nisibona silana today izinto esinikezwe abantu ku Facebook. I send pics ku Facebook and then mababona bangifonele ngibamithe somewhere or I go to their places.
I Astro Kids and Adults Organization ibeyisinxusa ezinye izinhlangano ngonjalo nanoma ubani ukuba bebamsane nayo kwimizamo yokuguqula nokwenza ngcono izimpilo zabantu.
Ama challenges they are very very dire. Some of these children, as I'm saying, they don't have food endlini zakubo. Others abantwana abagezi at all, liyaphela iviki mina manginakho I take to them. Sometimes some of them nginama videos and pictures ngiyafika lapho ngibageza abantwana. And then enye into futhi esiyidinga kakhulu ukudla more than anything, because abanye abantwana abahlala nabo gogo, abogogo abangasebenzi, abagogo umbona ukuthi ugogo kunzima kwakuye ukuthi azenzele, but unalabantwana uthola ukuthi bayi 5 bayi 4, but she's trying but she can't make it. So must figure thina senze lo different nyana leyo encane, it make a different empilweni zabo, but we need more people abazosisiza.
Yithi njengoba konke kwenza ngosizo lwabantu, inxusa ukuba umuntu ofisa ukuphonsa ezivivaneni ebabhalela umqhafazo kule email ethi simangelenqumalo68@gmail.com. Ezindabeni zeSoweto TV ngingujabulanisele ngise-Klipspruit.